mali ne ba tshware ka dipoza tsa stani re mo chila re jena mahamonate kosa ni one way to mabumpano kwa mpona ke tsamaye dipati nna ke gapoela bona ga mamang that's why you feel the number gore fete monya ga montsone go tshware ka le leme bo ditsebe.
That's why you feel the number. Put a finger on your own tone. Put a finger on your own tone.